Rara e te iwi hoki mai kia ha.
I te wiki kua hipa I tai atu a Paris ki te ahurei o Sakura I te takiwā o Manawatū. He wā waka nui I te whenua o Hapa Nui.
Ai, I tūtaki a Paris I te kaiwhawhai karate a Steve Elers no Ngāti Kauwhata.
Anaira.
So let's find out what karate is all about.
Hey!